Njengoko sekulithuba leveki ezimbini kolukisiwe, umphathiswa wesebe lolawulo lwentsebenziswano nemicimbi yemveli uZolile William uthe wandwendwela amabhoma kuwo wonke umzimvubu ukuhlola isimo sawo kwaze emva koko wabanjwa umthandazo eSophia Park kwabhaca. Masizibonele.
Namhlanje silapha eMzimvubu local municipality injongo yokutyelela le-department ka-COGTA ukutyelela amabhoma. Si Paulo into kokubana abakhwetha baswelekwa ngenqana beliphezulu ngoko ke sithathe isigqibo singurhulumente sokokubana masizotyelela amagoma emveni kotyelela amagoma sidibane kunye noluntu neenkosi nabo bonke abantu bokuhlala balapha emzimbini sithandaze sithandazele abakhwetha uba noko oku kusweleka kungahlali makuthi kupheza ngenxa yento yobana abantwana xa sibesesuthwini asibaseli into yobana bayosweleka sibaseli into yobana babuye bephilile babe ngamadoda. Ezona ngxaki ke siziphawuleyo zezokokubana akulandelwa kakuhle ncakasana imigomo nemigqaliselo esithe sayithumela urhulumente eluntwini kumakhasi anxibelelwana sifundisa abantu into yobana zeziphi izinto emabazenze nababangazenzi kubantwana basesuthwini kodwa siphawula ngoku into yobana ezo zinto aziphulaphuleki eluntwini. Sisababongoza kabantu into yokokubana babaqiniseke babantwana xa beyesuthwini baphamulungiwe ugqirha kwakhutshwa isiqinisekiso sokokubana lo mntana ukulungele ukuya esikweni. Ngaphandle kweso siqinisekiso ukuba senziwanga lo mntana akaqhathi thina akaqhathi iziforums akaqhathi izinkosi uqhatha yena nefemeli yakhe ngoba uzawuthi xa engamelani nosiko zivele izigulo befanele uba kanti nazo and befanele uba uziphathele iipilisi namayeza. Ke ngoku siyabongoza kubazali into yobana babaqiniseke uba abantwana bafumana amaphepha okwenyani kogqirha. Okugqibela sibongoza uluntu ootata ootata omncinci oomalume ootata omkhulu uba mabaye emagomeni bakwazi baxhase abantwana ngela xesha bepha emagomeni. Le nto bakhona emagomeni kwabo ikhusela abantwana kubantu abafuna ukuyomosha phaa egomeni. Okwesibini ikhusela abantwana kwiimfundiso ezixaxileyo ezenziwa ngabantu abangenanjongo yokubana abantwana mabakuye bengamadoda okwenene. Okwesithathu inqanda iziyobisi into yokobana sibe phaa emagomeni. So sizothi kubazali masibeni semagomeni bootata sikwazi uba sibuyise isidima sesiko lwethu lesixhosa.
Ndichuluma ncegqitha kuphosa abantu balapha eMzimvubu bavile into yokokubana yintoni emayenziwe kuqala xa uzawusa umntwana esuthwini. Okwesibini abazali abangootata mabancedise kakhulu futhi ke iinkosi bezikhona neforum thina apha eMzimvubu sinayo.
Ngokuseneneni ke ukuestablishwa kwezi forums kwenze utshintsho olukhulu kakhulu nangona ke isiko lokusweleka kwabantwana emabhomeni lingumgqakho sizama ukuyikhwebula ngandlela zonke loo nto leyo. Into esingayithandi nesingami engafanelekanga into yokuba amakhaya ethi elinile into yokuba umntwana wabo uzobuya eyindoda kuvele kubuye iimpahla zodwa. Njengoba sijikeleza ke sivamisile ukufika ezinkundleni zakomakomkhulu kwizikolo kwii-platforms ezi zithi zifaneleke into yokuba singathetha ngolwaluko apho khona kwabantu kubalulekile oko kudibanisana nolwaluko sikudlulise kungoba sithetha ngamaqhawe akusasa apha.
Kwiindaba zomzimvubu ndingusivuyile Rhosho eSophia Park kwabhaca.